fortune's vain, mirror vain, gone insane, but the memory remains. Heaven rings on fingers wave, another star denies the green. See the nowhere crowd, cry the nowhere cheers of honor. Like twisted vines that grow, hide and swallow mansions whole. Dim the light of an already faded prima donna. Fortune, fame, mirror of fame, gone insane. Fortune, fame, mirror of fame, gone insane. But the memory remains.
Da 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 da